getale wito wa ukamba. Doikra kalinda getale wito wa ukamba. Muiti wenguma, deno litu kena. Muiti wenguma, deno litu kena. Waenda muingo, ukezi yangu masiake. Waenda muingo, ukezi yangu masiake. Mombasa na Malindi, ukezi yangu masiake. Mombasa na Malindi, ukezi yangu masiake. Johnny Mwea.
Kitali wito wa ukamba.